avuya ka siphinde saphumelela ithuba yoba sizoqoliselana lapha noToyToy ngomdlalo obuqhubeka basadlala nakarafu yabo. And hayi namndanje alivume ixolo lakhe akuba alilivume because sisport funeka xa wenzeke into wrong uphinde ukwazi unyamezela ixolo lomntu ungamqumbeli. So ndicele nam ndiyavuya gacela uxolo because nam bendingamqumbelanga. And nelithuba siphumelele kumasiphinde kwenesele ka-October nalo ndiyalivuyela kakhulu because izawucatsha ngaphaa yonke into njengoba besenditshile naqala ndisile itotisi ozasicetirafu nangoku ndisatsho asizuzifuleka kakhulu. Abalandeli bam ndiyacela baphume nangokubonize bayifathi ngathi izayivuba lapho izawuba semthatha ndiyacela nabo baphume bangashekele ngasea siphinde siyokudibana phana ngoku.
Ingaba ngokuziva njani?
Kwangonoko ndizinisa siva kakukarayito but izathi phela le nyanga inesikulo ibe seyiphindileyo so ndathi ndifike efayithini yam ibe seyirayiti.
Ndiqolisela le nto eyenzekayo ngala-27 kaJulay.
So yayingezo njongo uba ingeyona ya game plan asejimini uba kwenzeka la accident but Mabhere. So ndiyiqolisela kakhulu loo nto so ndijonge kukhulu mna nawo. Sensho ndiyabulela naye ndeli thuba besinike bazasinika i-rematch for Nkosinathi Joyi. So ndibulela nam le opportunity bandizophila noMabhere ngo-October. So ndicela ke abalandeli bahambe baphinde babukela amanqindi.